Ukhozi FM luhamba phambili.
Lolu Ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko luhamba phambili ulubamba kamnandi ku 90.1 to 107.4 ku DSTV sikhona siku channel 817 elamigama ngu Sandra Sandile Prince ngwakamthembi sibongo bathi ngadlanga nje siqhubisa ngempela inkalakatha imfezi eminyama ingadangade komthakazi ngiyakusongela insizo ziyangisaba ngoba ngaqomisa intombi ngenkanqede ngayithwala sesifikile sithi akulalwa ku Ukhozi FM sivule ngengoma emnandi kakhulu besiniko Holy Ray eshaya kamnandi ethi Colors of Sound sikubingelele khaya sikubingelele flatini sikubingelele rest usemsebenzini ushayi night shift usecurity usebenze garage sawubona khuluma nathi ke njengamanje usitshele wena ukuthi obanike obavusayo obatshela ukuthi abakhahlele itshali abakhahlele duvet sumelele ku 0716133667 noma ke na kanjani ukhulume nathi ku Facebook Ukhozi FM sikhona ku TikTok @Ukhozi FM official now uyazi ke masingena osuku nolusha songena na kanjani ngomkhuleko uzobe khona ke u Dr Dube ovela eMount Zion Church uzosivulela nje usuku olusha Ukhozi FM Ukhozi olumaphiko phiko njengamanje nathi ngomesinikwa I delay about usharingza no but no lie.